Yo, mi nyanmu Ghana fo mechia mu ne ebibi man nyina. Yo, eye musum fo rabbi na ene so me no ade ahia no. Na ene me no ba bi sua de. San se ewiase. Ade ehia kese ma nipa e ya de sua. Na ade a me no be sua no, me no ba bi sua de e wo Bible mu. Ye wo kasa bi a ye ka no wo Bible ni mu. According to Bible no. O kan Genesis a. Chapter 1 nyina o kyerɛ sɛ onyankopɔn ɛde ɛnam akoma ako ensia ɛne bɔ ade nyina ɛna ɔhome da ɛtɔ so ɛnson no ɛdo nti ɛma ye benya 7 days in a week but ɛne me no wusua de ama wahunu sɛ asɛm na ɛwɔ Bible mu a yɛtrɔ sɛ yɛwɔ 7 days in a week no ɛnyɛ no kɔrɛ de nti a ɛnyɛ no kɔrɛ ne sɛ 7 days in a week ɛna ɛyɛ no kɔrɛ a sɛ 7 days in a week ne yɛ no kɔrɛ de a ɛne ɛnka ɛwɔ sɛ bosome bia no yɛnya no 28 days ɛsan sɛ 7 times 4 ɛyɛ 28 nanso yɛnhwɛ bosome a yɛ use no yɛ calendar no yɛ calendar no ebi ɛwu 30th ebewu 29 ebewu 30 ebewu 31 eti ye calendar ye use no e ye bosome no broni amawo ebi 30 days wa amawo ebi 31 days ene wa amawo bi 21 days nanso ye be ka kye wo se e ye 7 days in a week minua bi pese wo hunu se sa asam na wo bible ni mo se onyankopon the 6 days ne bo wi ase ene wo home 7 day enti ne benya 7 days no nokure bi anim ɛnyɛ nokorɛ ɛyɛ ntrɔ wo calendar ne mpo kyerɛ wo sɛ ɛyɛ ntrɔ na me kyerɛ wo sɛ ɛyɛ naada ne yɛde adaada wo sɛ wo ba calendar nkasa a ɛyɛ nature ɛ calendar ankasa 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 days ɛyɛ a week no ɛyɛ 8 days ɛna ma yɛ week ɛna month ɛyɛ 40 days ɛna ma yɛ month ɛna year ɛyɛ 9 months ɛna ma yɛ year nanso sɛn na broni yɛ ma awɔ broni sɛ ɔ 7 days in a week o nanso ɔsɛ bosom ne yɛ 30 days 31 days 29 days afɛ baako no wɔ ma 12 months na adeɛ baako a me cheki yɛ me hu yɛ sɛ ɛyɛ ntrɔ kra ne sɛ sɛ wo fa brɔfo calendar no a date of birth a yɛde wo yɛ a yɛ fa brɔfo calendar ndia yɛ date of birth no se ya wo wo na se ejo da ne na si ya na nka ese nka wudi nya wo anyi ya no de ni nsa me si jo da o na ko si da foforo but wo ba yen abibifo ye calendar nkasa 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 mu a ye use a days na nkasa nkasa no ye kase na wo twe a ye 8 days na enwotwe ye 8 days etisi ya wo bi benada na ye kakweti ana ye bu ne na awotwe a ebesa me si ebrada no so pepepe se na woda na ye brada no se ye de ye nkasa nkasa ye na bu no e bu a 40 days na ye bosome no a ye di na woda ebesa kosi brada no so pepepe entu hwe ye calendar ye use ye nature no a akosi da ye ensi duo dada mukuda ye ensi fia dada fofie ensi no mendada kwesire ye biesi kwesire da nkoda biesi nkuwa da fofie biesi fie da da pa biesi memene da na so ye hwa brofo ne calendar no de maaye no enu ntina me ka kire wo se sa wo 7 days na enne kristofo mu di ekire no nokure bia nim eye ntro shase fa abibifo calendar na wotwe eye 8 days bosome eye 40 days afi ɛyɛ abosome nkorɔ no sase kakoti ne hwɛ wobɛhu sɛ bibia bɛti so pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ de ama wo adeɛ wei na broni de adaadaa yɛn a ɛnɛ yɛntumi nhunu bibia wɔ wiase yɛntumi ɛnkakoti bibia wɔ wiase na kalanda na wo yusu nenɛ no kalanda di kan baa yɛ a na ɔmu yusu no yɛfɛ no julian kalanda saa kalanda julius kaiser ɛna ɛyɛɛ wɔyɛ calendar no BC 45 to BC 46 and we yes a calendar nearby. And no cheap of Gregory. And so we form more. Sa calendar noa, Julian, at the by, you know. And 24 February. And I also say a day, a change calendar. No. And my inner Gregorian calendar. It is a Gregorian calendar, no. And no, na will you soon and ne. And in 27 days in the week, 30 days, 31 days, 29 days in a month. Now, we've been 12 months in the year because all normal years are there. No, I say you will leap year, you about 365 year. Say, and then you leap year, but me catch us and you know, correct. And before Mama Yan Shasin, you see, dear. Now, you would be an animal pretty to a jar, yay, now you found in your juma. Na ye bibia be sase se e koso pepepe e de amanye enam se ye gya ye nananem ade bi o mo ye to o ma ye nti e kwan ye be fa so obunna e kwan be fa so etumi ayi bibia ma na ye yie no ye nhunu because ye agira kwan ye fom kwan ene hwese de oman no esi ebre na oman no esi apene because of se kwan papa no aye gya no bo to ho no ya to atwene e bifo ya to atwene sa wokasa ye mfa tete atempon so a na enen kirema ka kye se eno de e yabosom sem ti ye mpɛ na nso mpɛni fo kasem bi wo se se wonsa kime ya woda a nte sa wonsa ye mu na se wure firi wo kromo hene na ben a wo gida wo dwa bo ase minu yanom ganafo minu yanom abifo Mama yen shasi yen sankofa. Mama yen shasi yen sankofa. Na sankofa yen chili. Sankofa yen chili. Mama yen san yen chinkofa yen ananamo niyema. Diye yen janamo prende toho ma yen yeno. Mama yen shasi yen kofa. Na yen shasi yen si yen diye janamo anamo chiya. Yen bi biya besna yiyama yen. Eneme non kasanko yen chili. Mesa toa sa asebu weso. Na ma chere before ye na se de ni esi bu na no na fe ma sase ebu ne maako 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 de akere me sa no wadi ehia biu bi di adodo na di ni me no e ye rabbi me obi a me ye haban nuro na me sa nso yesu nsumu adwuma wo pe ba bi a me ye adwuma a wo kuma ase esofia e na barekese e kwan no so na ba bi a me ye adwuma nkasa 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 no ehọ eye adankwa me ehọ na me ye dwuma me number me didi dwuma e wo me center ho na me bubba kire wo no 0247 98 97 42 0247 98 97 42 e na me WhatsApp number e no so ye 055 66 53 855 me WhatsApp number 055 66 53 855. Hwe TV na se ubehu se me numbers na mabobɔ no ni nyina etwa fase ye wo frɛ me a me gye wo so komo bi ɔhɔ me ne ubedi otwa di ampon a ɔyɛ ewiase nyina ahene ɛne nananom ɔmu nhyira wo na me san no wadi ahyia bi akra wo.